Pakuchena.
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 Pakuchena. Kwanza, merci beaucoup. Kuma micro.
Isa.
Vremaraba.
Isa ni vyo amba. Isa ni kirato.
Ni kirato.
Ariko reo kira yoveyo na iki kirato.
Kiko wazi.
Uchambara guti.
Pakuchena, pakuchena, pakuchena.
Ariko bamenye ko pakuchena ni kuvuga gushika buke.
B News. B News.
Pakuchena, pakuchena, pakuchena.
Woza.
Pakuchena.
Pakuchena.
Pakuchena, pakuchena, pakuchena.
Pakuchena. Yes, Bintu.
Sasa arabantu bavuga ko ushobora gukorana ikiganiro na Natasha nawe uri umupadiri ukaguma uri umupadiri ivyo ashoboka kwe ngira jewe nta kwakiriye muri mudi wawe cuhe bikiganiye
murazi ko ndi mama pastor ndibaza umupadiri tokorana umupastere tokorana n'umushehe kandi akaguma ari bien bien
turaguha ikaze muri
ego murakoze cyane ndabaramukije abantu bose turi kumwe bariko bararaba BTV ni Natasha la number la bomba mwe
ajya muri twerekana ajya kuri nagawaraje nagawa ya data
ni yego oya naga na cyengenda mu Butaliyani yego sorry yeah
turagwa ikaze rero urumva ko wari udufitiye ni deni njya naga ariko naga baramaze kuyimenya kandi
baranaze yo bitu cyane
warabonye ubutumwa ko watanze barashitse aho ushaka
vraiment ego kandi cyane n'abagore banshimira cyane bavuga ati Natasha bandanya na zijya ndirimbo zawe kubera abagabo
bacu naga wabwira abantu banze donc
n'umugabo
ubice kirundi biravugwa ko si vyiza ko umukobwa nawe aba yashimye umuhungu amubwira sivyo
ego
bisaba ko umuhungu ateri intambwe ya
mbere niwe atangura
bavuga ngo yakubisusha
ego niwe atangura kandi mu mico ya kera umwigeme cyangwa umugore nashobora kubwira ati sheri uri hehe uno munsi 1 2 3 oya n'umugabo cyangwa umuhungu yes nicyo gituma muri ya ndirimbo naga nabiririvye
ya reka rero dushimira abantu bose bari kwaradukikirana n'abadukirikana baciye kuri rubuga rwacu rwa Facebook Best Entertainment Television hariho Ninziza Abdul avuze ati kweli sha bienvenue arakaza avuze ati turi kumwe BTV na La Pakuchena ofete we ndirimo
yawe La Pakuchena
jana ni
nidina
nidina
umaze gushira ko gusa la nuko nyene
ikibazo cya mbere Pakuchena bisigurike
murakoze cyane kwanza merci beaucoup kuma micro
isa
vremaraba
isa ni vyo wambaye
ni vyo ibintu es bintu
ni kirato sinzi ko wasibo twereka mana ya ikirato
kirasaje
uragato
yes ninge na makibonye mana
wabonye kirato Natasha yambaye sinzi ko
kiri vierge ko
ikirato kiracari gishasha kandi ni kirato kiri dore sinzi ko tuvuga dore kisana or kiri ano ariko rero kirayobeyo na iki kirato
kiko wazi
ucambara gute ikirato cyitwa gute
umva ni nzoka
hari uwo muntu ari aho ahora azana ama marque y'ibirato ariko wowe nawe niko bimeze cyane
je ndambara gusa ni birato
cyitwa gute iki
Natasha ibirato kirato La Pakuchena ego
Ni
kirato amabage
ako nakwambaye nibi
microphone aka kanu
tukite umupira
kwanza naberewe cyane mubibona gute
asubira na bambike umuzungu
shirako
simbiki wabandi
murakoze sipo kora pore pore hagati mina kwana butekenye
ndagu
je ndadigadiga ukuntu ibazi kandi ufise abana babiri bizohera ryari
turi live ikiganiro ni B News Natasha yaravuze ati rero La Pakuchena bisiguriki
ego murakoze cyane Pakuchena rivuye kuri Pakuchi
Pakuchi
mu Giswahili
buce
ego rero abantu benshi baguma bambaza kandi shobora gusigurira umuntu wese kuri Facebook YouTube ariko bamenye ko Pakuchena ni kuvuga gushika buke ni kuvuga tukeshe turare mpaka buke mpaka mu gatondo
kirimicaye canke
ni Giswahili
ni Giswahili
ni Pakuchi ariko na nayishize ko ni kugira nari kuvuga pakuche yo pakuche ya urumva nashize ko na urazi ko natasha urashaka imitwe y'abantu
yeah
igire ukuntu bibaza ibintu me ni pakuche nake nongereza ko nani nka natasha uko yeah
yeah bienvenue arakaza vuze ati natasha ico kirato wakiguriye wakiguriye
babibonye rero just sinibuka kubera ndavoyaje kenshi
wewe kwanza shopping ukorera hanze
ego vraiment ari bitenge ngurira nga
muri afrika
ari ku bintu bya gukya kenshi ndabigurira hanze ari byo wacu murazi ko dufise bitenge byiza dufise ibintu byacu
muri afrika textile kandi
ego ego kandi suni muzomenya ibiri imbere urumva rero na ni kiratu cha Natasha sinibuka aho nakiguriye kubera
kandi niyo muvuga kugira mugire publicity mugiye wa muri chaine
oya sindamwibuka kandi sinibuka kubera fisi
igihugu naco yibuka cyane mu Butaliya
sinibuka petete
cyane muri Tanzania
sinzi kubera fisi birato byinshi
njya kangaho icyambara
nubwa mbere
uzosura ku cyambara
rya sinzi petete umuntu kimukwira nambara 39 ndashora kumuha umufani wa Natasha wari wewe wese arashaka
kuvuga makondisiyo kuko ngaha baca bakwandikira
yego bandike oya kwandika si byiza arashaka kuza kuri hotel kebye latanganyika yambara 39 yego kubera je kenshi gusubiramwo ibintu
afise umusheri cyangwa ndamurungika
yo afise 39
yambara 39
n'uburebure
39
turabe uburebure no
yes ngo
yego acha gitora na cingo
undi aravuza ati hama turabona pakucena iguma yerekanwa ku ma televiziyo oh la 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 biravuyemo ama message turabona iguma yerekana ku ma televiziyo menshi none Natasha Burundi ukora iki kugira hose bagume bavuza indirimbo zawe
nicyo gituma nsohoka urazi kera naragize album urayizima umwiza nasanze gusa ni muri ibintu vya ma festival ugasanga mu Burundi gusa ariko igihe natangwe gusohoka njya mu novuga njya mu muri Tanzania gukorana na Yamoto Band natangwe kubona ukuntu kiri umuntu wese umujournaliste cyangwa ama televiziyo ashaka gushira ko Natasha mvuga kubera iki rero sinokorera muri East Africa cyangwa mu bindi bihugu muri Africa rero ndibaza no gusohoka cyane kandi bategeza gushira la noma
yeah ndi kuri yo Alexandre Mpanakanse avuze ati turi kumwe cyane live na BTV igira neza Esidras Njambaya avuga ati Natasha yo panaro yawe yitwa gute?
Ipanaro panaro unavuze gute? Ipanaro yitwa acha kuangalia shaka ndabaye bagya spox.
Okay.
Ibintu birashobora kwanga nga.
Reka biti.
Ipanaro yitwa la sasambua. Yitwa pakuchena zose.
Okay.
Ituvuge gusa pakuchena. Ibintu byose nambaye uno munsi ni pakuchena. Siko?
Yeah. Bienvenue ariko arandika cyane yitwara bienvenue arakaza. Mbega Natasha twumvise ambasadere wa Nigeria avuga ko mugiye gukorana n'umuririmvyo wo muri Nigeria mbega ninde vyagenze gute kugira muhure na ambasadere wa Nigeria
ego murakoze cyane ambasadere wa Nigeria yaraje kuri club arabaza Natasha murazi kenshi abantu baje mu gihugu bakunda muziki ni gake uzosanga batabajije Natasha munyuma turahura turavugana n'umugabo wanje yari hajya arambira ati narabonye ibintu byinshi baguhaye agashimwe nyene icubahiro nyakwigendera muri Benin ibiki arambira amakuru y'iwanje ndatangara munyuma arambira ivyo no gufasha nivyo nshaka ndagufashe ndabimubwira me abafans b'umuziki w'u Burundi bamenye ko Natasha ni kubera gusa corona yaraje ndafise contact yaba mfise dufitaniye no vuga subugenzi cyane me turavugana n'abaririmbye bo muri Nigeria nka batanu cyangwa batandatu kandi bagezeho ndibaza ibintu collabo irahari n'ibintu byinshi si gusa collabo je shaka babone Natasha ku ma TV yabo nzogende yo uko ya ariko ibintu birahari murabibonye n'ubu ndibaza ari muri Nigeria kubera yagiye ijye ejo azogaruka aminyishu
uheruka muri Tanzania
ego
kandi wagiye gukorana indirimbo amasanamu n'umuririmbyi tutaramenya neza izina ariko tubwire niba ritakiribanga ninde ava mu gihugu cyahe indirimbo yitwa gute tuzoyironka ryari
murakoze cyane numuririmbyi w'umunyafrika aba muri Australia niwe yambiye Natasha kubera bigoye kuza mu Burundi
na umunyafrika
yego aba muri Australia
sumurundi
ambira ati Natasha urazi ko twakoranye indirimbo nakunoza muri Tanzania ndamugira pesa yako tu amara yao urumva turagenda na manager Rafa turakora video ariko mvuga sishobora kugaruka nakoze indirimbo yuwanje murazi ko Natasha numukozi naciye nkora pakukena na video yayo yes
yeah pakukena ikore muri Tanzania
video
canke na audio
video
uno kuvuga ko
nakoze ibintu bitatu ama video abiri n'indirimbo imwe
none pakukena nta murundi yayikoze ko uhere kuri audio gushika kuri
video oya na murundi
ariko audio ninde
umurundi nijyo nyene nayikoze kubera nijyo naririmbye turi batatu audio no mu Tanzania video no mu Tanzania umuririmbyi kazi ni Natasha.
Okay. Yes, indirimbo pakuce na kubisohoka ubona bayakiriye gute muri kano kanya.
Ndashima. Merci beaucoup fans aba fans ba Natasha, aba fans b'umuziki Burundi. Ndabashimiye cyane. Nguma ndabibona uravye comment ni ziki Burundi. Ucubibona mbonye igiswahili kimeze ukuntu cha mbona abana ba Kenya, abana ba Tanzania, uko cyangwa mu cyongereza baganda. Me ndabashimiye abantu bose bakurikirana ibikorwa vya Natasha. Merci ni muriko muramaramaza uravye nayishize lundi mu ijoro ariko ama views nguma ndayabona comment zanyu nanje vraiment ndumukozi nabwo nzoba maramaza
ego
yes, ndandera natumika
na kubera iki uno mudiho ama piano wayuviriye gutu no mudiho ni kube wojanwa nibigezweho
bimeze mi naenda na upepo vraiment ndaja uravye sinari gukora iyo audio cyangwa niyo video nari mfisi zinzi ariko nararavye umenga ibindi bihugu bica bishima umenga nibo bazi ama piano vuga kwera ari ubucafu ibiki ndiko ndabibona ngaho mvuga reka gusa ndabereke ko ari la namba urazi ko gendu ndumuhungu nkaba ndumu
urumugabo kaba
no byose nibiwiriwiri usijaye kubera nkora cyane usijwaziye ufu la namba haleluya uruva rero nacyo mvuga reka acha gukeka kubera kibenshi bambonye bakunda gutwenga vraiment
wowe uri umwe mubaha umunezero
buru cyane nanjye
ndabikunda ufise stress wararwa cyane n'umugore ubwize ne uja kuri Instagram ya Nata Champions
tutwenga
TikTok n'ibindi ni wamera
urumva rero naciye mvuga reka nanjye nkore nk'abandi bavuge no bavuga ati uyu mwaka si muri East Africa si muri Tanzania cyangwa hehe na hehe natwe no mu Burundi barakoze rero nace ndaba abafans b'umuziki wa Burundi indirimbo nziza yitwa pakukena kandi iraryoshye iratambika ushonje nshobora kuyitamba utegereza kuyitamba wahaze cyangwa ukunda umugore wawe
Bienveni arakaza avuga ati Natasha dushaka kumenya amahera wakotesheje iyo modoka iri muri clip kuko nta
muri bambire gusa ndayizane kubera naravuganye n'urya muntu ndamubwira tumarizane sivyo nyene
uheruka Rosenki
Natasha yo oya umviriza rero ndakubwire
modoka nshaje
sishobora ko wabivuze sishobora umviriza sports
avyo ushoboya ubwo arakenye
cyane oya mu izina rya Yesu sishobora kuvyemera urumva iryo modoka namubwiye ubona gute ndayitwere mu Burundi ambwira tuzovugana rero barashobora kuyibona membe ndashobora gutuma shashe urazi ko umugabo wanjye nashobora kwemera
icyo
oya nabikunda urumva rero barindire me imodoka umvirize imodoka si muzu hajya nzoyikubita mfise imodoka izi zibiri ijya yindi nijya yindi umviriza oya ni ingorofani urumva rero muriko muratwenga kwera navuze ngorofani murayizi
kwera ari decapotable
yego mwavu
umviriza
na ile nani kige kintu bagira hejuru kine twa kisaki kige ki yego nicyo nyene uruva rero nzoyitwara kubera jewe mvuye muhira ndasenga muramvuga singira accident no kuvuga kama niragira umviriza uwaporoti ariko umugabo wanje ni mukatoliki kuri Eden munyakabika mu kigwati hajya nyene igiye aciye yego ndacyayo kandi ndabipostinga aciye indwi zitatu ariko mu mwaka nsenga gatanu chage gatandatu haleluya
ari umuririmbyi ari ngo mwaka si tumusiye savuka
ariko mvuze
mu basenga gatatu ni kuri pasika kuri
ndikunda kubyira oya ndikunda kubyira si gusenga gusa kuja mu misa ariko gusenga mubaze
naje umvirize uvuga mu mategeko 10 y'Imana
yego
hari ivuga ati wubahirize umusi w'Imana
ndabubarize
umizi irimo tegeza kugenda vendredi urumo
ndukuvuga gusenga ariko ndabiri ariko ndasenga
gusenga n'icya
umviriza natanguye urumva naje nongana naje nsenze ngiye muri dushe ndasenga ndiko ndafungura ndasenga ngabwira mana mfasha merci beaucoup urumva rero ndasenga imisi yose ariko mu misa sinobesha vraiment gatandatu sinzi
ye parastamol avuze ati wubawe kandi uhabwe intebe imbere
eh parastamol no vuga efinaga azo hindurizina kubera dadzi
chege mkubwa avuze ati Natasha nakubali
asante sana
Ismael Rukundo avuga turagukunda Natasha naho turi mu mahanga tuguma tugukurikirana gusa komera
murakoze cyane
Stone Rui avuga ati I want to see you face to face ndetse ni photo turi kumwe ndakunda music yawe you are the best la boss
ego azoze dimanche ngasam nane kuri hotel de la Tanganyika nzomwakira tugiri
photo Stone Rui urahawe ikaze kuri club de lac kanga naya taxi bazo ya busubise
ego basi mini kionana na mtu rabitsi ayafise okay atayafise ndamubaza kandi urabona umuntu ko ayafise cyangwa atayafise yes
yeah bienvenue akaza vugiye Natasha Burundi mbega ino ndirimbo pakucena ko irenze nta giteramo cyangwa challenge witeguriye
ibaze nta giteramo yavuze ibintu byiza vraiment nanjye ndabikumbuye me urabitsi
parastamora ragarutse Natasha twitege igiteramo ryari
igiteramo nuke nyene nashaka nishure biteramo radi ubu turi muri periode murabizi ibintu bya corona barabujije ama karaoke ama concert atari ibintu bya no vuga by'igihugu byo gufasha abanyagihugu
naje kuri club de lac muri kaga piano bar arashaka umuronka Natasha
ego mba ndi hajya dimanche
abantu cyangwa kavuririmba
rimwe na rimwe bivana ndi hajya dimanche ni dimanche dutangura 18h mais ni ibintu byo kwicara urumva bya VIP kuno me abantu bose baza kuri club de lac Tanganyika ubajije Natasha kuri reception cyangwa kuri umuserveur arenganye uri muri chambre kenshi ndabaye ifoto kubera iki ndabaye ifoto kubera ngo ndaba abafanzi banje
Charmel MCB avuze ati Natasha wambaye neza uraberewe
thank you
Pascal Lyon urakoze ati urakaze
murakoze
Belon Kaza avuze ati Natasha ndagukunda manashaka kugusaba telefone nayo ofise kuko ndabura ukuntu nkora akazi
ndamwishyuye uko no kwikwegera ubunyene ndamugire gusa pole
Belone Belone pole ngira ni avyumvira
kubera oya ndavyishyuye muri ucusanga ama message atanguye uko nyene nabuzi kinga nabuzi navyumvise kandi ndaza kuraba
comment
muri BTV cyane gose
Zeimana Pamela vuze ati Natasha big up kuri ino ndirimbo mukanyosha nta yindi vuzwa muri bar atari pakuce
murakoze cyane
ama message ni menshi nitwo yaheza kandi n'umwanya uri kuraturega ariko Natasha akajambo uvuga ati tuva hano utabwiye abakozi bawe ko baradukurikira na bose kidudubiza ku mutima ni gike
ndababwire gusa ko ndabakunda bafise umumama cyangwa umurundi kazi abikora neza umuririmbyi kazi abikora neza nabwo nzoba maramaza ndakora murabibona mfise umuryango mfise umugabo mfise nabana mfise n'inshuti nabana novuga ya uko bakurikirana indirimbo yanje pakucena amajambo agabanuke mukore kazi kuri YouTube ndabarindiriye comment like n'umuntu ataragira subscribe ndamurindiriye aberabona ibintu bya Natasha ku munsi yes kandi nimwibagire gukunda abaririmbyi kazi banyu kubera turabakunda murabizi yes
yeah ngombe vyarakoroye kuronka ikibanza byoroshe mu gihugu atari iki wanyu nkuvuga muri clip
muri clip wowe ndakironga samara yanje
Natasha uyu ni Nzeyimana Pamela Natasha pakucena turarindiriye abandi bakirigita kuko iyo ni amapiano ya mbere n'ukuri irarenze
murakoze cyane
reka reka tugeze ngaha hama ndagushimire cyane kuba witavye ubutumire
murakoze murakoze
muri BTV ni sawa tuneguye iki
ni bon waberewe
BTV
oya ni bon fresher uno munsi na yashu muribuka cyagi
ni neza ko turi best entertainment
yo mura umviriza abambere ni TV ya mbere nkurikirana kandi ndabakunda cyane kandi mugume mushira imiziki oya icyo saba
ruca ku ruhande
oya miso nani direct murabi vuge nyene ndabishirako eh tatizo gusa umugabo wanje ngira ikintu cyora kuvuga ari ku bindi ndabivuga siko karagaciyemo urumva BTV ndayikunda cyane murazi ko jewe mfise nitwa la amazi ndashuhigwa ariko no munsi fresher yuwanje ubu ndagarutse ku mugabo wanje meze neza urumva nayasho nayasho na izi aho rero ndabashimi kuba je ndavi yashu cyane
shimire cyane witwa Niki Cyiza
Niki Cyiza Niki Cyiza umva tuje hasi tunyagafana wakoze ni nukuri tuje hasi tunyagafana gakanye kubera fresher inabaki irere ibaze ngaruse muhira murakoze cyane ndabakunda cyane dushirire pakukena
tubasezere
tubasezere
ukanya murakurikirana
ndagure
nango
jaba wangu jagure oya sindirimba
tudere
ima kwanze chorera nawe wabivuze
yesa turabashimiye mwese mukanya mucha mukurikirana ikiganiro intahe cha Eglise Universelle munyuma yawo muraza gukurikirana ikiganiro cy'abakunda na mushikirizo na Mugisha Alex na ubutaha mwakoze cyane ciao
ciao
News.